Moga waban. Ah, Nomalanga. Muzutu moga waban in ama energy supplements. Yazi. I feel like today is gonna be a long day.
Then just take the day off.
No, I'm going to take the day off. I'm Valentine's Day. Sibongile is on.
God. I saw you guys is on, just by the way, Nico's. Kwenzo, so squashy with Tembis that you made to myself and to my father. La, was Tembis akonuti. You're never going to hurt me again.
Gosh, no man, I'm going to go to the
I don't understand. Yin, le Kwenzo, look at Jahan and Sibongile.
Oh, Nomalanga, I just feel like you're being unfair right now.
No, Kwenzo, what's unfair is what you're doing. Every time she shows up, you drop everything. When you have so many other things that are so much more important.
Nomalanga, I'm involved with you on your own because...
Okay. Sure.
Nomalanga.
Utenga ama ikhane wena ngo 11 rand maso idayisa sokwinkuku dayisa 150 ayona mayine kwalite le
cha mamvithina
iyona ndlela e rice leyo yokwenza business nokudayisa amaqanda ake imani imbuzo nempendulo okwangasegcineni kwekhosi okwamanje ngisakhuluma ngale ngxenye yamaqanda enkukwini
kodwa mamvithi
kodwa ini manje yabona indlela enibakaza ngayo nje nimani ngisawubheka amachwane ngale
ndlela eh mamvithi
ungayi sicela ukuchaza kwenze njani
Mam'Vee ukuthi
Mam'Vee na sina njengoba dushiye namachana akho sina bese busy kakhulu and sishilo ukuthi bese busy umsebenzi obumningi besisakene
kwase sisilome bese busy vele sina
ukuthi sakhipho
sasemakhalibothi sawakhipha siwaphephetha amachana
ifuna umoya siwashaya ngomoya
yes kanti kusasa ikhalibothi libekwe lini
ikhalibothi and then lo osizayo engadini ena yena ebengazi ukuthi siwashayisa ngomoya walithatha walifaka emotweni yahamba imoto
I'm not going to be able to do this.